Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mu kudukurikirana muherereye. Ibihe byiza byo tubandanya kubipfuriza mwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye ijya nina mu makungu ya kure. Abari ku mugabane w'Abanyamerika, ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, mitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamuracujya ngaho iburyo, urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengere. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agizwe ko ari karavuga ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Tutangurire mu ntara ya Bubanza, komine Gihanga, umutumba Kagwema ya mbere, aho umukuru w'umutumba Merance Ndayizeye yanyurujwe n'abantu batamenyekanye, ariko hakaba hariko hari ikekwa ko imbonerakure zo muri uyo mutumba Kagwema ya mbere batari bameranye neza n'umukuru w'umutumba. Izi mbonerakure ngo zabandanya guhohotera abatavuga kumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abo mu mugambwe CNR na Sahwanya Forodebu muri uwo mutumba wa Kagwema ya mbere, komine Gihanga. Aho rero uyu Merance Ndayizeye yabandanya kuba kumira ababuza ko abahagarika ko batagomba kubandanya bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubukozi bw'ikibi ngaho mu mutumba atwaye. Uyu rero Ndayizeye Merance ubwo yaravuye kuri komine Gihanga mu nama atashe, yarahamagawe ku telefone ngendanwa n'abantu yamenye bamubwira aho bipfuza ko bahurira nawe. Nawe yaraciye abandanya aja kubaraba. Mu gushikayo rero ntiyaciye asubira iwe muhira, yaciye agenda. Ubwo izo mbonerakure rero zamuhamagaye ku telefone, bikaba biriko birikekwa ko aribo baciye bamunyuruza arabugwa irengero gushika mangaya. Ibintu bibandanya kuba nabi cyane kuva batanguye gufata n'abanywanyi umugambwe SNDD FDD nabo bakabanyuruza. Ibintu ntibiza koroha na gatoye, ibintu birakomeye cyane ngaha mu butegetsi bwa Gitega, ibintu bibandanya kuba nabi cyane. Amakuru yandi tugira tubashikirize. Muganga Christophe Sahabo agwariye mu bitaro vya Ruakarede ngaha rero ngo akaba hari hibonekeza ko ashobora gusubizwa mu ibohero rya Ruyigi, na cane cane ko amagara yiwe atifashe neza. Ngivyo vyaboneka ubwo abapolisi bari basanzwe bamucungera ngaho agwariye mu bitaro vya Ruakarede Jumbura, aho rero baciye bahindurwa hazanwa abapolisi bakora mu iperereza. Ivyo ngo vyoba vyarakozwe na General Ildefonse Habarurema Habarugira. Uyu niwe yaciye ahindura abapolisi bari aho muganga Christophe Sahabo agwariye muri Ruakarede mu bitaro nyene aho ariko arivuza, kandi amagara akaba amukitse, amagara yiwe akaba atifashe neza, aho yagomba kuburana muri sentare ya komine Muha. Ariko ntivyaciye bikunda, na cane cane ko vyaboneka ko Dr. Christophe Sahabo agwaye amagara amukitse. Yaciye ajanwa mu bitaro vya Ruakarede Bujumbura, aho rero kuri ubu ngubu baciye bahindura abapolisi bari basanzwe bacungera uyu munyororo muganga Dr. Christophe Sahabo. bamwe bakaba babona ko ashobora kuba harimo ingorane cyane na cyane cyane ko uyu wo mu iperereza General Ildefonse Habarurema yaciye afata ingingo ikomakomeye cyane yo guhindura abapolisi bari basanzwe bacungera Dr. Christophe Sahabo. Ivyo biraboneka ko hoba hari ico biketse kinyegeje inyuma ngo bikaba binashoboka ko bashobora kumusubiza mwibohero na rya amagara yiwe yifashe nabi amukitse ari ku musego. Umushikirwamanza umusanzwe amwunganira mu mategeko ni Augustave, uyu yaciye ashikiriza amajambo ateye agashavu, amajambo akomakomeye cyane avugira umukiriya wiwe Dr. Christophe Sahabo yarasanzwe arongoye ibitaro vya Kira Hospital. Aho rero ubutegetsi byaboneka ko byabwinjiye muri icyo kibazo baca bafunga Dr. Christophe Sahabo ku maherere, none arakwije imyaka n'imyaka atari yaja imbere y'ubutungane imbere ya sentare ko imutunganirize canke imukubite intahe mu gahanga nk'uko bakunze kubivuga. Inama nshingamateka yaraye iteranye mu nzu y'amakoraniro mu Kigobe, aho rero baraye bemeje ibwirizwa itegeko rivuga GCT Press. Iryo bwirizwa rikaba risaba bivuga ibihugu vyakozwe ko n'intambara igihe kirekire. Uburundi nabwo bukaba abashingamateka baraye batoye iryo tegeko riurekurira igihugu c'Uburundi kwinjira muri uyu muryango w'ivyo bihugu G7 Plus. Agatoni Rwasa umushingamateka akomoka mu mugambwe CNL yabonetse cane mu biganiro mpaka mu mpari zari ziriko zirabera mu nama nshingamateka, ariko arasaba ko iryo tegeko rigiye gushingwa ko hari utunenge dutandukanye, mugabo aho yagiye yerekana uturorero tw'ibihugu bimwe bimwe byaciye byinjira muri uyo muryango wa GCT Please. Ivyo rero utwo tunenge twose tukaba twagiye tuganirwa ko mu nama nshingamateka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu biraboneka ko bigomba guhindura isura umwanya ku mwanya ibintu vyohinduka. Amakuru avuga ko rero abashingamateka ngaha mu gihugu c'u Burundi uranye cyane bamagana ivy'iryo tegeko ririko riratogwa, aho benshi batishimiye ibyuko kubona nyine Uburundi bugiye kwinjira muri uyu muryango wa G7 Plus. Ivyo vyose ni biriko biragenda bibandanya kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuje mu makuru y'inkino. Nyuma yaho Uburundi buhuye n'umugwi w'igihugu ca Senegal bigahera Senegal itsinze igitsindo kimwe ku busa. Rero kuri uru rukino ujejwe ishirahamwe ry'inkino ngaha mu gihugu cacu Burundi bakaba bahejeje gutanga ikirego ngaho muri FIFA no muri CAF kugira ngo babandanye bakurikirana umuhagararizi wahagarariye urukino rwahuje Senegal n'Uburundi, aho yatanze ipenaliti kandi vyaraboneka ko nta penaliti yoba yari yabayemwo. Benshi rero bakaba barindiranye igishika kugira ngo bumvirize ivyo vyavuye muri uko gutanga ico kirego, nyine barega umuhagararizi w'urukino ko yoba yarihenze agasifura ibitari vyabaye. kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushika ko fyonda subscribe ni ukoresha ururimi rw'icongereza canke ni ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura cujya ngahe buryo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho zova uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubawa makuru yacu nakagaruka na gahwane.